Akushone abantu abangu 11 engozini yebhasi kanye neminibhasi eyenzeke namhlanje ekuseni ku N1 ngaseligamka eWestern Cape. Kusolo ukuthi iminibhasi besuke Western Cape ibheke eEastern Cape iqhunyelwe isondo maqede iyaphaphalaza iyaphuma emgwaqeni. Ibhasi belisuke eBeaufort West libheke eCape Town libe eseliziphosa phezu kwale minibhasi kwabe sekwenzeka isiphihli isengozi. Okhulumela amaphoyisa omgwaqo Simon Zana uthe le ngozi yenzeke namhlanje ekuseni ngesithuba zabo u6. Uqube wathi ke abezosizo liphuthumayo kanye nabatakulayo basaqhubeka nokuqinisekisa isibalo sabantu abashonile noma aba ukuthi ngabe abekho na abavaleleke ngaphansi kwebhasi. Uthe siqhuquzela abantu kuba kule isikhathi isebhizi beshayele ngokucophelele bephinde belandele imithetho yomgwaqo bese bekwazi ukulandela ispeed esivumelekile emgwaqeni bengaphuzi akubephuzele emgwaqeni. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo sithi tutu kumndeni ethe yalahlekelwa izihlobo kanye nabathandiweyo obayo. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ungakhohlwa ke ukusilandela enkundleni ka Instagram @zwide_media.